Onye ge were onwe ya nye Chineke Jesus na John Dineje Geburu okwu nke ndụ gwara mmadụ nwanne m Sam Migeje eh okwu nke ndụ Geburu okwu nke ndụ anahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu okwu nke ndụ eh okwu nke ndụ Geburu okwu nke ndụ anahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu okwu nke ndụ eji ọnụ ahịa wee gbata unu Onye nwanyị na-akpọ ka ịrapụ ihe niile soro ya n'alụ ọlụ okwu nke ndụ na-eburu okwu nke ndụ a na-ahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu okwu nke ndụ okwu nke ndụ sai na-eburu okwu nke ndụ a na-ahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu okwu nke ndụ n'okoku ụgbọ jikwa mma dị bụ unu kwemunu geso nwachukwu jizọs n'ebe ọ bụ laoneje hai okwu nke ndụ na-eburu okwu nke ndụ ka na ahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu okwu nke ndụ ewo okwu nke ndụ na-eburu okwu nke ndụ ka na ahụnụ ka oriọna n'ime ụwa na-eburu narangozi jide kele wero bidacha no kukwe narangozi sineli kwebia oh wero bidacha no kukwe narangozi narangozi jide kele wero bidacha no kukwe narangozi sineli kwebia wankigwe hata mulao wero bidacha no kukwe narangozi narangozi jide kele wero bidacha no kukwe narangozi sineli kwebia oh wero bidacha no kukwe narangozi narangozi jide kele wero bidacha no kukwe narangozi sineli kwebia Only believe, hey, hey, hey. Only believe, sigh. Only believe, all things are possible. Only believe, amen. Only believe, thank you, Jesus. Only believe, all things are possible. Only believe, hey, hey, hey. Only believe, only. Things are possible, oh, only believe. Things are possible, only believe in him. Hey, 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 hey. Only believe in him. All things are possible, only believe. Let me hear you now. Only believe, only believe. All things are possible, only believe. We bless you, my Lord Jesus. Only believe, thank you. Only believe, all things are possible, only believe. ata boye kongu kongu Kamobu kewenye chine kotuto na barayo tuto Agwa womi sino buru ni kwere nezie Igawe bube chine ke yesu Sona ni kwere na rianrianka boye kongu kongu Kamobu kewenye chine kotuto na barayo tuto Kwa wami sina buru ni kwe renezie Igawe bube chineke kwe rena chukwo Sona ni kwe rena rianga kaboyi kongo kongo Kamobu kewenye chineko tuto na parayo tuto Kwa wami sina buru ni kwe renezie Igawe bube chineke
Jesus, the bishop of my soul. I say to myself, stop going astray, but return unto Jesus, the bishop of my soul. Amen. I say to myself, stop going astray, but return unto Jesus, the bishop of my soul.
Oh yes, na oru adiaka onye nweyuku Ozu oronye nesu zonyo zizi Kodi konyo zizi ya Na oru aho Kodi konye mwe ya Ozu oronye nesu zonyo zizi Kodi konyo zizi ya Na oru aho say Kodi konye mwe ya Onye mwe renti ya no Jesus the right guy mutasi Nonye nesu zonyo zizadi ya konyo zizi ya Na oru adi ya ka onye mwe yuku Ozu woro onye nesu zonyo zizi Kodi konyo zizi ya Na oru aho Kodi konye mwe ya Ozu woro onye nesu zonyo zizi Kodi konyo zizi ya Na oru aho say Kodi konye Kwasi obi ne monye ne mweyuche marihe iwo Jehovah Zuruke, Neburachi, Murabi, Yama Jehovah, Quesiri to Quasiobi, Nemonia, Nemuche, Marie.
Yoba kwesiri ntukwasi obi Nemonye newe uche marie
Iwo Jehova zuloke Newe achi mpurobi Iyama Jehova kwesiri ntukwasi obi Nemonye newe uche marie Kai kwasi ihunanya kebi heke kodi suoke ihunanya kirapwa nadia o umune kai kwekwa ihunanya
kene bumbu no zambunu wero nyangu wadikana Zambunu wero nyengu wadikana Wona bongo Ndenyia Wona bongo Ndenyia Genebumbu no zambunu wero nyengu wadikana Genebumbu no zambunu wero nyengu wadikana Wona bongo Ndenyia bona bongo Ndenyia oh Ndenyia Kene bumbu no zambunu wero nyengu wadikana Kene bumbu no zambunu wero nyengu wadikana Bona bongo Ndenyia bona bongo Ndenyia Chie jimi wo chopu body kwanso Chie jimi wo chopu body kwanso Yamereka ipolu nine nko chichi kama yikwasi harankie Nihino gena biambe madapo ye lolobola oh. Chie jimi wo chopu body kwanso Chie jimi wo Chiyopu mbadi kwa nso Yamere kaliponu nine nko chichi Kama yikuwa sihara kie Ni inoge na biambe madapo ye lolobona Onyewem Chie jimi wo Chiyopu mbadi kwa nso Chie jimi wo Chiyopu mbadi kwa nso Yamere kaliponu nine nko chichi Kama yikuwa sihara kie Ninoge na biambe madapo ye lolobona oh. Chie jimi wo Chopu mbadi kwa nso Thank you Jesus Chie jimi wo Chopu mbadi kwa nso Yamereka ipole nine nko chichi Kama yikuwa sihara kihe Ninoge na biambe madapo